Jovanga istoma software zino ufunigira. Sini no nuzi
zamba. Sana ulizimu sisi zamba kuzi.
Zamba kuteka.
Aha.
Hidro.
Chabuni chabuni. 18 minutes after the hour of 9. Ene tukupangira ndi tuli minimal program yake tomorrow today Midge FM Radio 292 Toko Slim kuchokera ku Chance College amene wabuletsa ndi tukankani kabwino kokudza nkani meni ya mapunziro akuti ye ataona mene watipulira mene wakankira anaona kuti ah sindi kufuna sokuti achinyamata ina nawo avutike
asavavutike
ya
yeah.
Chabwino
Gilende ndi mabanga.